To pesa to nitie mwawinyo no kel. Kare pesa gidhi ne jopur machalo nade? Kao kamano to ginyiswa niya, ipur machal nade? Kuka oli pesa.
Ywak japur, nyaka winji. Sustainable Innovation YouTube channel, where we always find lasting solutions to the people on the ground. Today we are in Homa Bay County, Rangwe Sub-County, in Kochia Ward. And in Kochia Ward, we are moving all the way to Nyadiere to meet Silas Awor, who is a great farmer doing best practice and trying to use his farming method to increase his household income. With the focus of a family as a unit, they are working with his wife closely to make sure that they increase household income. Using unused lands, a very barren land, an area where there's a lot of flooding to change their lives. Please subscribe to this channel so that you can learn more on the challenges that farmers go through and the possible mitigations that they need to have. Thank you so much. Welcome Silas for the next episode.
Nyinga and Silas, Ocheng Award. Homa Bay County, Rangwe Sub-County, a village mawuoke e Nangiro. Area mae en Nyadiere. Wach machandowa kabisa ma waseneno mang'eny e weche mag pur. Ng'ato nyalo gombo timo gimoro to onge pesa. Gima waseneno e karwa ka wachaki e weche mag siasa. E weche mag siasa, gima timore ma ok waluor mar wacho. Jo siasa ma kawuono kata ibed mana gi puodho koro kaka an gi puodho ni, to gino ok nyal chune. Be kata idhi wuo kode ni mondo obi one puodho, gima nitie kokinyise dwachi kata ni bone dwachi no kata kapok inyise, yudo ni thuolo no gionge go. To gima timore ema josiasa oyie mondo luongi dalane. Kendo nyalo kawo thuolo kaka areas ma wantie mwanenogi. Kata ka ok wamenson nyinggi, to en adier niya, manitie area waka ma wang'eyo go. Gima ginyalo timo, ginyalo biro stage kama kijende nitie magoye ajuago, magoye mbaka go. Matime gik ma mopogore ma kata ok waluongo nyingo. Gima ginyalo biro timo kanyo en gudo kijende, go kodgi mbaka, giwene gi siling 100. An mane gima waseyudo ni ok nyal konyowa. To ma emomiyo wanyiso kijende ni weche mag siasa kaka waneno gi jok mosebedo kaluwo jo siasa, awakwayo gi niya, giduoge weche mag pur ka. Nikech ja siasa mi siling 100 bang' dwe achiel, koyudo thuolo mobiro dala, e dwe achiel omi siling 100, komi mang'eny en siling 200. 200, budget mari chalo nade? Omiyo wakwayo kata mana jo siasa manie areas ma wantie, jo siasa manie area kuonde ma gintie, awakwayo niya, ging'i anena weche mag pur. Nikech weche mag pur gin gik monego mi teko ahinya. Imiyo giteko e weche mag siasa, imiyo giteko e weche mag e gweng' kama wantie. E gweng' kuonde ma wantie nitie jok monyalo. Nitie jok ma Nyasaye noketo gik moko e lwetgi. To kwa ng'iyogi, ok ging'i kata jok ma tiyo matek go. Mondo gikaw thuolo, gidhi kata kuonde ma ji tiye matek go, mano ok gitim. Gima ginyalo timo en dhi ni idhi e dalane, imose gigo mbaka gi ji. To kaw thuolo mondo gikaw thuolo ni to area ma wantie ni, jok matiyo gin ng'a gini, to gitimo ang'o gang'o manyalo konyo gweng'. Koro wakwayo, jok manyalo konyo, jok ma chunygi owuok moseparo niya pur ni nitie gimoro, mondo gikony jok mapuro. To giwe bedo jok ma gima ng'ato timo manyalo konyo kata community ma gintiego ni ok obadhogi. Machielo, wawinjoga pile ni weche mag purgi omigi teko nyaka gi sirikal, kendo wawinjogi e redio. To gimodhiera e area ma wantie ni, wang'e jok matiyo. Mondo iwinj kata niya sirikal e bade moro amora e weche mag agriculture gi Echon nan paro kanina tiyo to agriculture department ni yudo kanitie jok manyalo biro kata mana area ma iwuo kodgi ma gibini to e gwenka ngane timango kani wuyo kodgi gikaw thuolo ma gikaw nyaka gachgi ma gibi ma gine gik ma watim mano chon to awach ni sani nyaka weche mag county na donji onge ngato mora mora ma ja sirikal manyalo kaw thuolo kata ma agriculture department ooro mondo kaw thuolo mondo binia wan gi representative mag agricultural department areas ma wantie onge thuolo ma ginyalo biro ma ging'ini to ang'o matimore be iorogi koso iorogi to allowance be miyogigo ok gichopgo kuonde ma jopur nitie to ka nitie pek moro to onego bedni kaka wan achiel kuom jok mapuro nikech gima ng'ato timo e area ne jogweng'no ong'e gimotimo onego bed niya ginyisowa gimatimore kata ginyisowa gimomiyo ok ginyal biro tinde chon to ne gibiro koro nyaka na county chakre en adier ni agriculture department kata departments mamoko onge jotich sirikal mora mora mabiro mang'iyo gimatimore e ground wakwayo e weche mag agriculture e weche mag sirikal ni ging'iye jok matiyo mondo giol loan inyalo oli kaluwore gi gimitimo loan ing'e ni ok oli kaonge gimitimo koro wakwayo niya e weche mag hola mag sirikal e department mar pur ging'iwa kaka jok matimore nade matiyo matek mondo giolwa gi pesa moro kaka sani nyanya makoro apuro kan samoro aolo mana pesa kaka sani aolo pesa mondo atigo nyanyani aolo mana pesa silk samoro ago mana maka moro mondo adhi ang'iewgo ya to pesa to nitie mwawinyo no kel kare pesa gidhi ne jopur machalo nade kao kamano to ginyiswa niya ipur machal nade koka oli pesa mondo ginyiswa ni kit pesa mwaolo chalo kama mondo watie kiwango magidwaro no mondo wan bo olwa pesa go mondo pesa go okonywa sani kaka nyanya mapuro kan en nyanya makochiek to en pesa mang'eny to mondo achope pesa no nyaka ti gi pesa taonge pesa no yo maginyalo konyowa go mondo gikonywa go.
Thanks so much for watching this episode. I hope you've heard the bitter cry of the farmers. Sila is just but one of them. And I hope you politicians, our government, can come down, send extension farmers to reach these farmers who are really, really in their need of the technical knowledge. With their work, they can be able to make our country food secure. Please listen to our farmers. They desperately need me. Thank you.